Kwame Appiah bi na benkum hene na yede na siso no de e wose wo ye na sedie bi e wose wo ye e de boa ohene ene oman oman no nyankopon ma ni sa nyansa no no man adwene no ntimi fa nye
ara mama mercy me da wase pa so je bread mama
me so me da wase bebre
Kwame
bejo so ene ba
na e de ti na ene sini twafo munyina amatwase a ewo eye akokofu asaman
edika eme chi awa hefo ene wetie fo nyina na sabia nya re sabia bro mo ready a ntumpan ene kete edagua e amani ani amamre empanyisi se asempapa mfo ama asemfo do baba na we de asidan ka urade se e asempapa ene de aba Sansa, your property, sorry, you know. They are telling us, young Casada this year. Then we had the young catch the Kwame Appiah, and then you say that. Now I said, your bar, your body, Chidom. I catch the Kwame Appiah, and science, and you know.
Yes, sir, I'm a son of Mamu Chassin, you know, and everybody in a Musia Fremo.
Oh, I had my young Saka CMI. And the excellence of the Hunidia, Gaudibla, and Penny for a Bonabati, said Odia, you know, or the Cossodia Babla. It is up there, yeah, everywhere, and it's here, and there, Subampa, what do you do? I'm on Penny for Adia Pinia to say, Amano.
I am here, Adia, and to say, I'm also to say, Abia, but I yes, in any animal, what we know, a best in the
pine. Ah, Sabia Nado.
I'm a man of Bayan Sana.
We are in the city, Bible Wabonte, and the TV series Bible Wabonte. Okucha, so we demand for Tanepa. Yatani, Edi, Bushimi, Nukura, Nanu, Yani, Chai, and Hoka, Yavi, Yaba, and Chabia, Ubasati, and Kagidi Gidipa.
Never ask them, Reverend,
then ask
it. Ejava Daroma, Pachamoka,
Major, so
Pachava Daroma, Eden, and Obi Pia say.
The ostrich when I'm sorry. So do say you see the henna and the jabba. Something be boom namdi and the jabba, the bubble and the gym. So I tell you.
In see a henna where the ain't me and the sun and here maybe I owe you first in the channel and you're torn.
Oh, middle me who said that be ain't me in the sashi. You go a henna and coon, a mamma and a man and coon. And a sinina here in a crown. A bit mamma and a bit shame be a sabbe boy. Could do be any him penny Dear here, Mamma, any a money, or more, I see what him fee. Let me have a boy. And this I'll be a bit my debay, bit me a bois. I'll be the neighbor born ye pa.
And your mother was saying, now, Mame Semren, a semen of a catcher of fine, said the new moon, a semen of a catcher of.
And said, as I know, said the American said, we are for Doma Bo. You know, not the same time, no. Catch is your money drink.
That was a pastor or Jebra and Mikasai. Apart from Sini Chana and Nini Chana, Samson won't get on with your phobia.
Oh, me do more of a prepope.
Say, any, they say, assemble and have a show of fans as every woman show.
Oh, the American say, yeah, then you may say, Emma, catch you, Kwame Appiah. And you too, Waji Dini, Sinimo Waji Dini. Yamia says in the day, and I just say, well, oh, Ashra. See, then Yamia say, may catch me fancy, you know, so say, Meda almost.
Meda, I saw a jabber in the medium,
Miss Meda.
See, I hear now what in 8 minutes is sent when any uncle find us and you to an ascent in you moving away.
Hey, Minuaba, I am a hoa. Hey, Nanana, my mamma, and tis a young could be Nasia Bonabasso, Sabby, and Quanco Pier baby, not Pier him fear. yɛmahohoahoa sɛ madam kɔkoraa san yɛ wɔ hene ɛyɛ paa nti yɛbɛma yɛnkuta ahodie no ne yɛ nneɛma yɛ nyinaa no akɔ soro saa ne teɛ ɛnhayɛ koraa
madamadɛn na wobɛka kyɛ wo fans fɔ moti wo sa
ɛdi kan no nana ɔte adwa so manhene ɔte adwa so yɛsrɛ sɛ ne nkwa so ɔtumfuo onyankopɔn ma no nkwa tenten ɛnam sɛ sɛbesɛbe ɔwɔ anisoade hunu sɛ watumi ato ne nsa frɛ yɛ wura ka akyire Kwame Appiah sɛ ɔbɔ akunyama no nananom nhyira no wɔde nsa sɔfo mu adeɛ wobisa biara no ɛnyɛ yie na afei nso me fans nso ɔnso omuni hɔ a yɛni hɔ deɛ meka nyinaa no sɛ nyankopɔn nhyira wɔ mu na daa ne daa nyinaa no ɔmonhwɛ yɛn na adeɛ a na meserɛ ne sɛ ɔmohu yɛmfo nso a ɔmontae nka nkyerɛ yɛn sane sɛ deɛ wotwa sa no ɔnim sɛ nakyiakyea ɔsɛ de fans a wɔ baabiara no mekyea wɔ bibiara nyankopɔn mmoa wɔ bibiara
ɛdase sɛ wogye brɛ ne yɛ kasa
me nso meda mase paa mommɔ ne adwuma paa mo yɛ
na sinetwafoɔ ahe sei na ɛkɔ so no de nti na wo nso wabɛpie mu abi
ɛno ntina mbaɛ sinetwafoɔ hu mu ha nyinaa yɛnnua no ntina ɛbaɛɛbɛɛ ka kyerɛ Kwame Appiah
yɛnhwɛ ayɔnkofoɔ bɛɛ na ɛda wo ne ka kyerɛ ɛntɛm
o sɛ media no deɛ obi nkyerɛ wo yɛnyinaa wia one nti no sɛ yɛnnua no yɛnnua bi yɛ biribi a yɛmfa wo sɛ ɔnyɛ mamba mbapaba ba as soon as ɔno nso ka industry ne ho deɛ na ɛsɛ yɛhu ne sɛ ɔno nso yɛ nnua nti sɛ wanto ne nsa amfrɛ kora na wote akɔ bcause dwumadeɛ bi sei no ɔyɛ ana pressure ne adeade atimes deɛ ɔ sɛ ɔyɛkora werɛ bɛfiri ne ho nti wadwerɛ sɛ sɛdem sine me nnua ɛtiɛ paa ne nti wɔyɛ dwumadeɛ kɛseɛsei wamfrɛ me ɛma ne haw mefa ko ne ɛsu aka akyerɛ ɔmo a ɛbia wamfafo amfrɛ ɔ anasɛ ɔma ɔmo invite nsoso ɔma ba ɛha ɔmo anaasɛ ɛhyɛ ɔmu mu sɛ ma ne haw ɔmo ɛyɛ saa obiara nim program yɛ deɛ wobɛyɛ biaa wobɛnya ho asɛm aka nti ɛnnua nti na ɛbaa yɛbɛboa no na yɛahoahoa na yɛakorɔkorɔ no na yɛde no si akwanya no so ɛwie a yɛapagya no yɛabɔ ne paade yɛabɔ ne hyile yɛagye yɛ ni ɛwie a no yɛkɔ nti ɛfiri no akɔhyia na ɔyɛnana prɛko pɛ
yɛnhwɛ kakyire Kwame Appiah yɛ obi a wɔyɛ adwumtoni ɔsan so yɛ su nekyɛne na aduru sɛ yɛresi ne hene wohu sɛ ɛbɛha ɛyɛ ne sine ɛne ne dwumtoɔ adwuma a wɔyɛ yi
adɛn nti na ɛbɛha ɛha obi yɛ sɔfo yɛsi ne hene sɛ sɔfo deɛ ne ɔnyaeɛ ɔda so di nti yɛnnua rɛvɛn ɔbɔfo mea mpapa ma adeɛ nyinaa skakya one sɛ wɔ sɛ wɔyɛ sɔfo baase yɛsi ne hene nso sɛ ɔda so di sɔfo no anaa ɛyi nti obi yɛ ɔhene a no doesn't mean sɛ adwuma a wɔyɛ wɔntumi nyɛ by wɔ adwuma bi wɔ no yɛsi ɔhene a you can't do it ɛwɔ sɛ wo sesana na wogya atoɔ kakra bɛ wɔ adwuma bi nso a yɛsi ɔhene a wobɛtumi ɛ because sine mu sɛ wotumi hɔ a yɛtumi si obi hene yɛtumi yɛ obi hene na wo kasa no woyɛ naturally yɛsi ɔhene ampa no ayɛ ɔhene a sɛ yɛde wobɛyɛ ɔhene ɔhene part na ɛkora aboa yɛ ne ɛnyɛ akade a yɛpɛ ne amammerɛ yɛpɛ wate aseɛ ɛnti no ɔbɛda so ato nwom no ada so adi hene no wonya ntoɔ
ɛyɛ sei no a mo sinetwafoɔ no mo kyɛfa titiri pɛn paa na mobɛnya afirim
o kyɛfa yɛbɛnya afirim no sɛ ɛbɛboa yɛn ɛfa baabi sei sɛ ɛba nahenneɛ mu nsɛm ne adeadeɛ mepɛ asase atɔ mepɛ ɔbɛboa wo wate aseɛ wɛtuma ka sɛ wɔbi a sinifoɔ nyinaa mema mo abi a 4000 acres obia mfa kakra akra magyi bi sɛ opportunity ma yɛ ebi anka wa mɛnya hene anka yɛnnya saa asase ne saa nti yɛbɛnya mfasoɔ no so paa paa
yɛnhwɛ sɛsɛ sinetwa yi ɛsɛ aba fam na wo nso so ɔfans dɛ sɛ no aka kyerɛ mu
sinetwa no ɛma fam ɛyɛ pɛ na asi nsuo bɛtɔ ɛfam mmɛmmerɛ don't worry
yɛntwe nkɔsi brɛbɛ
natrary nyankopɔn ɔbɔ owiase no na ɔde dry season bae na ɔde wet season bae ɔsɛ ɛbɛtɔ mmerɛ bi ɛpɛ bɛsi bankye ntimi mmɔ ɛburo ntimi nhane yie na ɛbɛtɔ mmerɛ bi no nsuo bɛtɔ bankye no bɛbɔ ɛburo no mɛhane saa na adwuma bi ɛteɛ awareɛ mu kora saa tɔbi a deɛ mobɛdi nkora ɛden tɔbi sɛ na mo fridge mu ayɛ fɛ bɛsi sɛ yɛma no ɛhaw nti nyame ase ɛyɛ sɛ ɛsi na asi sine ne nwoyi nyame de siesie ɔde sesa nneɛma bi ɔyɛ mu saa na teɛ nti mina mehu no sɛ agu ɛda so gyina mpaa
yɛnkɔ amanwɛsɛm mu kakra ɔdo yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ politics yɛsi hene deɛ na yɛwɔ ha yɛa no a ɔmampanin ɛka sɛ ghana obiara ntua 100 cedi 100 cedi na yɛmfa nsi national cathedral sinetwafoɔ bebree aba abɔnte bɛka saa adwontofoɔ pii kasa fa ho mediafoɔ bebree kasa fa ho na wo nso yɛnya wei ɛde asɛm na wɔka fa ho
sɛ agya wobɛyɛ ndɛn yɛwura na aka sɛ yɛntua sɛ woantua a ɛkɔkɔkɔkɔkɔ bɛwie a ɛden a wobɛhia no mu a anaa wobɛnya wo nti no ɔwura ase tua a ɔde asɛm na wɔka yɛntuaɛ anaa
ebi mo ye ne se oman no ye den ye fix oman na san na san na ka tu da no ya ye na se na ka
che democracy obi abe che na dwen se bo ka 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 kra na de fra ban mu ba ne be gina ne de you to ne kan as civilians ne kan enti me de me mi obi ame tu ade ye but me ye ne bi enti no
enti ne
kwa kra ne se won enti oh, I dey meet 250. Me dey meet 200. Meet 250. Meet
250.
Ah, 50 cedi.
So say Muslim.
Ah, Muslim be 100. I dey. I na Muslim be 100. There be only two na yetu na tax na yeje na yeye dey. Eh, masa o dey yansa san yesi hin yesi hin yansa topic yesi hin. Ye na na ye no, ye pa na cho yesi le no. Ye pa na se unti le. Ye ye dey be beti na so. Yesi le no, hono dey o dey hono dey omo komla. Ah, omo komla. Musa ko parliament mla for the second time.
Yes, social media beef and kitchen kitchen because so ever social media. When you are no more joint to force in the chat for celebrities, I would want to quank it and kitchen kitchen kitchen. A dear photo and
the more. There are more, I say, who here, in your back. Together we stand, divided we fall. We are all one people. And to quire corner, we say, back of you say. Seven, no, mammy, you move bank on your back. With me far for Monte Sunny the other bar. And so, no, me own dear, who hear my me bad? Obey there will be any few free. Tinay called school, you have good manners and bad manners. So be under the manners. Ma'am, to me, dear, and Gracia and Fataye, say a beckon talk, will be great me creative, some may come talk at the Achi hype. Hype now with the channel. And one can any day, and who's can any day? When you're hype, no one have big fame, no Niska. Ah! Maza. A binum could have less mind, seriously. A binum could have less mind. They just had made that. Any money anymore. And I mean, page out. So, also, brown ones, I may page out. Oma, so I'm a brewers. As I wear me, a mo shake. So, I'm on my ass, and they don't know what they are doing. I'm more brown ones more. I'm on more creating, I'm more than hype. No one are more fame, but all brown ones, but we need. So then I met one for say why you be a guy? Now pay me a chow. Say when you be, now far born in chow.
The crack ye we young come out here. They bad seminar or catch a yaw fans. Ah, omo eduoti abreni abreni na omo show sinin ya dali.
They come catch me fans in and say omo sulo nyame. Obi anka na come anto niem. Nyame be shabless is half one year rati. Empero ho enyan tem. Opero ho enyan tema. Sika o ebonsam. Bonny and any escape. It is a old lax train, I mean, when I'm by a mouth. It's my son, so I won't come out, come and tell me. Hey, me come to come here, and first will be any so. I mean, I'm a bear, but they'll be asking me, my name so that form. Ah, next month, October 8th. And I miss you, no voter region. And you know, so any pan into me, Macrana, a so giant quan all my day, a cock. Aha, and you know, a young Kujankuja. Said your mamma, and I also did my mamma. So don't my boy, and I mean the atomic. That's all.
Yeah, you come to China, Krana, and China, you say, I'm penny that a year John Dramani Mahama was election 2024 election, a year do or die. Kakaka from where a year so man penny are only near Kunim or Kasa same way. Who said you won't be at all, my
answer? Pressure. I'm a walk or who could say, could say boom. Pressure, and I said, and then my corner said, you to know, you breed, you know, a hano. I said, a radiant couple. Ah, papa, papa, you are high duty. No, the pressure cast, ah. So I can't swing, eh? And you know, am I ever finding serious? I a wed. Democrats will be a challenge, a challenge. And see, what can't swing, eh?
But I
said, do and die, eh? It can't seem to be. Do and die, yet, and talk uncle. Say young Kunamin Kun. Do and die with myself the crab bar for the SA by a baby really. A cancer may bring to her ex confortable say, do and die the day I come back. And if I join your body and say, and talk and ask a country and it too. Do and then our can or council. A cancer may bring to an only bit much room ye. See my fire drilling take a dear back up as I know my bigger do and die. So that's a do and die. May your name a day. Met me a front to wire fasting. At the Agyapong presidential seat, no. You know, we were saying, do and die. To do and then our canoe. I've been a month here, I say, and I'm a fan of that side, say, no, ma.
Yeah.